ikweluswele ngiyashwele zabuni nina bantu abadala ngiyashwele ikweluswele ngiyashwele zabuni nina bantu abadala umina dala umina ngizama ukuhlisula
Ubusuku bonke angisakwazi nokulala Abathakathi bami ngiyidala ekhaya Ubusuku bonke angisakwazi nokulala
Babu so bait to say, I'm a figure, let me show my target.